kalau muku lomba in dalam mana fiuma aisa muku fae cinso cinu mwe tata tude kabila imwe tata yunge ni mumye oshesu Ngiyasebula ikhabela menshi ejo nokutima wandi ulefwa yayimwe yawe
uwele bantu
tuna imwe yawe
ungepalifwe mukashi uwele mundo jende mukashi ukungepalifwe
Santika twakunkwile shina lenu yawe nimwe tule kabila
twalumba nyatwa santika
twalumba nyatwa kunkula twasantike shina lenu yawe nimwe tule fwaya twalumba nyatwa santika twakunkwile shina lenu yawe
tindi kweni mwele
kabila
kweme ni nguku pelwa malumba
Chilling at your life.